Baba, Nkulunkulu, kodwa yini ukuhlupheka ongaka baba?
Pho iphethe kahle ingane yami, ungamangali iseseyintombi nto.
Mntana, ubongani u-available. Futhi akakashadi nogugu.
I'm calling off this wedding.
What?
Gugu, ngeke ngikwazi ukushada nomuntu ongenalo uzwelo nabantu abahlupheka. Ngumuntu wabantu
mina. Bongani, are you out of your mind?
Bani bongani.
Uzophila kahle. Uyokuphatha kahle ubongani awukho. Ngikubuye ukuswela.
Sithunywa bakanjo mama. Bathi shwele. Inja yabo seyidla amaqanda la sisho.
Unuka kamithi. Hamba uthandazo, ucela uxolo.
No. Sengiqhubekele phambili impilo yami, nawe ntathonze kanjalo.
Ngizokutholela amaphilisi ukuthi ukhiphele usathane umthwele.
Ngithi phumani. Phumani.
Hamba.
Yazi ukuthini mamshati? Mshati ubongani.
Hey wena. Angithi ulokumitha kwakho ungabe sithenga mnandi la ekhaya. Ucanzu ngaphambi komshati. Oh.